zinto ozenzela umfundisi wakho awuzenzi uzenzela abazali bakho namhlanje sizokuchelela nje uyihlo nonyoko hlonipha uyihlo nonyoko namhlanje yonke le misa uzawulala ngelishwa uvuke ngelishwa kanti zinyembezi zikayihlo nonyoko namhlanje sizowuthi kuwe sizowucelela utatakho nomamakho emfundeni uba bayaphila sizowucelela bona sobacelela nje noba yihafu yesonka ekugameni lobu mntanabo ephangela okwehafu esonka sicelela umamakho notatakho asiceleli mmelwane sicelela utatakho nomamakho kuba bakho abazalileyo kodwa ingathi abazelanga ngelo xesha kwesi dolophu sinamagama onyana neentombi zabo sinxiba amataya abomvu nehempe ezimhlophe ngokuchwenene kodwa onina noyise balala ngamanzi emakhaya ewethu sizokuqelela umamakho noda loo ebekufinyisa sizokuqelela umamakho loo ebekuphipha mfaneni silumkele inyembezi akazukwenza nto kodwa uzawukrazuka intliziyo phakuye ethe qwaka angakwenza into kodwa la ntliziyo ikrazukileyo kuwe izawukrazuka kuwe inyembezi aziphalaze phantsi siza kwenzela indlela emnyama ilanga selikhanyisile lona sizokuchelela umamakho notatakho qha sicelela bona kuwe sizokuthi mfuneni ungalibali uhlonipha umamakho notatakho baninzi abantu bahloniphileyo kodwa imbeko inikezela kwabanye abantu ayilingani nembeko inika umamakho notatakho aba bantu bakuphipha aba bantu phazama uThixo namhlanje entloko kwimithetho leshumi xa isithi emfaneni umamakho notatakho ungakhonzi kakhulu uxakene nokuhlonipha uyihlononyoko ungakhonzi kakhulu uxakene nokuhlonipha uyihlononyoko